Da, tafadhali ndugu Fikirini Jacobs, muda umeisha na naomba nimuite mheshimiwa mwingine.
Asanteni sana, Mungu abariki, asante sana.
Mheshimiwa Ken Chonga, karibu tafadhali. Mbunge wa Kilifi South. Dakika ni moja kama wale wengine. Mheshimiwa Chonga.
Baba oye! Baba oye! Baba oye! Asanteni.
Mheshimiwa Chonga, endelea.
Asante.